Asɛm a anaa agodi a yɛde ba no asɛm turu a ɛda soɔ ne sɛ ewiase ɛsom adwene ɛne som nyansa taa mu kutu na fa wakonnwa ɛnya adagye ne tie ne hwɛ agodi a yɛde brɛ mu na agodi no bɛkɔ awieɛ no wobɛte saa asɛm yi ase ɛda mu ase Someone else, soon, and I need a day, and I frame one more baby tea. And I must.
Cratchy, my country, I'll say, baby, I'm for no dano. A hot pet, Nancy, I would do a don't know what. Nanka me difufu ehye me nu anka anka kure adwiri me sin nyinaagu eh pevo kan ampa esu adwe na esu nyansa
yo ebusin afo ne da ho nu e kam kire mo se ewiase esu adwe ne esu nyansa uru anu wo adwe ne se fufu ye wo na emom onim nyansa se fufu to fom a ye nwo enti A breath of phone to talk for more, Miss Awako. We am I who say if we are see a war, I journey any wound answer, and I say as soon I journey and as soon answer. Madame Master said, Annie Dana, Moshe, I would ye my. Will be I shall not subscribe, and I'm so I'm here to meet the afofra for fra brim. Madame Master, or more bram was say, any more dadje, I mean, come be a tree and beside to yank. My bye.